Igbunye ewu baje Nchekwube Ugbo dibia na Umuaroli ka anọ n'ime obi ezo nchọ ya na abe Bosobi, aju da nama. Bobo gaga. Aika mori. Chief of Staff. Chief. I'm going to go to the center in America. On watch a good ever. I ain't in a one nose, my father. I ain't in a hollow. Entrance of Ime Iba Ezeshima. Hello. I'm going to go to the hospital. I can't see any kind of problem. Nchekwube n'iru abụghị ka e wee mebe omenala ihe aka anụ na ihe ndị ọzọ. Oji abụọ nke olilu oji abụ Onitsha n'iru eze oji abụ n'ime ugbo oji abụ ya na mmata ọ bụrụ aka anụ ka agbụbiri na n'ihe ọ na-akpọ isi a
Thank you. Yeah.